Na mame found kwa enchi bewra eno wo adwuma kwa nye sem man sinimo ewo emfrifri mante mu ebeho so be fi ho ba kire se kofi eje ye betwani akona beso edi ni dwuma abofo bi abonitu akuno
Arewo semi esi wo enchi bewura nanso kofi eje wanya emfi adronu mienu a wo ye betwani woni na busua ete abiaze chiako kobna afola wosisu se wono ene obo owura yitu isisei wakwa kodi adwumako mensini a police fo nsemu a woboa wonom amwaye ensemini munhwehwemu nanso ne enam so a ema obo owura yitu no emetu odwa maame akua yedua ye owura ye a wahyere ne nkwa no eyere wane amane boni atwetwe nkomo a wochire no kwanye wefa so a wote se obi aboni kunu no tu
aye no yada kaka no mesa nyae ne bawo so a osan me anko no tibi ato fa na ma sheda hu ne otunu woto na ha na woto na no bi sam na amba na mna woto tun sun me hu tunu ani ya fa to ti ka kra de ya kwa kwa che nti yedu kan ka kra am to ti ya ne be bi ara nte da na oda wan na m so da he o so ni o na oda wan ne ndi na ya ngoku edo ye do ni jawo
Abraham Eshen eye assembly member ewo Abiaze Chiako electoral area na wokyere mu se asemo a esie ne eade se wo ho adwiri wo no mpa isan se owura na wahwere ne nkwa no wo yehoho a wo betena wo no manta mu ho no enche ye bia wo de ato Ghana police adwumakuo no ene aban animu se wonfa nhyehyeye enwu akwan mu a abomofo wo befa so aye wo no mu adwuma isan se wei enye bread nkan a asem se yi esi
Oh, there obi be Aqua Habema, be Atu Nitude, Yanti Bida, or Ha, Nemum Berra, Nankasa, Semis, or one, Pony Asbi, or there be Aqua Habim, Watu, and Nimum Bida, and Minti Bida, so to me. Ozi Kano, Mazin Kana, Master, Aban, Amawash, and one hour for her, Waya Hanakasangasa. We sign a sports now, a seminis, or one. Your tight gun shot to Hopa.
Manfo bi a wonom ete abiaze chiakwa wo mbuafu yiye no ene amane boni atwetwe nkomo a wodi tu nani mu se wonom ohwe ni mu kwan sa tentrene ebe ye adwuma
wo nja wani nwe me ye baba baba wo nja wo be wo